زينت لي لا 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 سابني لا لغة مبوزة سينا بابا مليجة سيوم ديني أصلاً بيجي لغا كونو فوتي سياز نغانا ملالين
ملالين
سياز كينيا لما سيقو ايجو ngokuzi thoba omkhulu yini besicela ubuhlobo obuhle ngentombi yenu uzinhle siza kuthumela abakhongi ngey 24 June iletha unhlanhla khona manje zinhle
wolo
unhlanhla lo uthi khona 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 ubaba uyilethile namhlanje mina
Wando. Zil.
Bonga se. Bonga.
Bonga. Wabesitshela uba ukuthi sithele ukufuna ukushada.
Wafuna ukushada?
Mina be.
Izofundile letha le.
Ushada lo muntu.
Izobonile letha le.
Umuntu nje wathi sizifuna bazomuntu nje.
Uba ngilethe.
Azo. Awu sizikhela kakhulu umuntu nje ukunuka. Tell you, you puppet to the rooms, they choose his tears. Put a
number, I don't choose a name. It's a funny number, I want to get them.
Put a number by Father Pitin number. I was the therapy of us here. Yes, it's a little. We are most of the general. Who was the credit of whom in our world? What am I doing, man? Oh.
Zinhle mara okay zinhle khuluma ngoba you can't ukuthi uvele uthule tu uthule tu ungazibethela sitshele ukuthi kwenza kanani
Hay bengashilo lo muthi uzolethilethe
Uba
wena utheni ngoba angeke avele athi ngizolethilethe Nivumelene ukuthi ngizoshatana and umsangano le nto leyo
Hay straight
ungaka
Hay nix
Mentally already, financially already.
Oh.
Shia, my friend.
Yeah, I'm also going to. It's a prank, guys. It's a prank, guys.
Oh. Oh, good job.
Adventure. And the prank.
Oh, yes.